Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Indri kelas 3A. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
Tata.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Atas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nanti.
1, 2, 3, 4, 5, 6,